Hello there! Hello. Welcome to Holtzmead! Hello! Thank you for joining us! Good afternoon! We represent the Hogwarts Choir and are here to share some music with you. Because music is Dumbledore Sensei Iwa Onga Kunima Sen Mahoa Na. So, without further ado, let us begin by warming our voices.
Wonderful! Remember, 最高の声が出るように
support those frogs. I think it's time for something a bit more traditional.
Da 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 da
Say that just a moment.